Chini makosa, chini ni chini makosa. Chini makosa, chini ni chini makosa. Makosa, chini ni chini makosa. Chini makosa, for the Trinity given Jehovah this house.
I will praise you, Messiah.